kwanza mimi na shawa mara tatu kwa siku. Asubuhi na usiku. Lunch time na uga mikono nikikula. Hapo jioni na washa miguu, jioni siingio na kuda.
Wacheni mwa story. Wacheni mwa story.
Tukumlango na tusimulele.
Palete.
Leo ni le sigo.
Yeah, he's a man.